turamukije mwese muteze yomi ateguriwe n'urunani rw'amaradiyo ariyo RPA ry'Abanyagihugu radio Inzamba gateka kawe hamwe na televiziyo Renaissance n'amakuru aja guhagara ku ngingo imwe gusa ijanye n'uruhara rw'umukenyezi w'umurundi kazi mu nzego zifata ingingo mu gihugu bega bakenyezi bo babaserukiwe bikwiye muri zo nzego zifata ingingo abagize amahigo yo kuja muri zo nzego bo barahagarira bikwiye inyungu z'umukenyezi
Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu mukanya amakuru mu donito
Nuko muvyumvise ano makuru ahagaze ku ngingo imwe gusa ijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu nzego zifata ingingo mu gihugu abakenyezi rero ngo ntibaserukiwe bikwiye mu nzego zifata ingingo mu Burundi muri zimwe muri zo nzego abakenyezi ntibashika 20% inkuru tubaza Eroge Diveremesha
Muri leta nshasha abashikiranganje b'abakenyezi barimwo ni batatu bagize inama shikiranganje no kuvuga ko abakenyezi baserukiwe kuri 31% mu ntara z'u Burundi uko ari 18 babura amatari b'abakenyezi ni batatu no kuvuga ko baserukiwe kuri 16% abakenyezi baserukira Burundi mu makungu bagera kuri 5 kuri 29 no kuvuga ibice 17% ku rwego rw'amakomine ba musitanteri b'abakenyezi bangana na 43 ku makomine 119 gize u Burundi no kuvuga 35% mu nama nshingamateka ku bashingamateka 120 harimo abakenyezi 45 no kuvuga 37.5% nayo kubakenguza amateka 39 abakenyezi ni 16 no kuvuga 41% naho abakenyezi baserukiwe ku rugero ruto mu nzego zifata ingingo mu Burundi ibiharo bitekanijwe n'ibwirizwa nshingiro bya 30% muri leta mu nama nshingamateka no mu nama nkenguza amateka birubahirijwe
Eloge Divin Remesha ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mategeko arikomoka ko yaratekanije ingingo ziha ikibanza umukenyezi mu nzego zirongora igihugu ku rugero rwa 30% idonido na Edi Claude ni nahazwe
uguseruka ku mukenyezi mu nzego gukomoka mu masezerano ya Arusha yo mu 2002 aha barundi bemeranya kugabangana ubutegetsi yisunzwe amoko n'abakenyezi bakaba bafashwe nk'uyundi mugwi utosigara inyuma ucuhabwa ibice 30% hambavu y'abahutu n'abatutsi Haneza na neza ni kuva mu 2005 ahibwirizwa shingiro rikomoka kuri ayo masezerano ya Arusha ryatomora neza ingingo ziha ikibanza abakenyezi mu nzego zifata ingingo ku rugero rwa 30% iryo bwirizwa shingiro ryategeka kandi ko mu gihe ibitigirije 30% bitagezwe ko mu gihe cy'itora abakenyezi baca bongerwa ko kugira igitigiri cyubahirizwe cya 30% ivyo bita cooptation mu rurimi rw'Igifaransa aho naho ni nko mu nama nshingamateka inama nkenguza amateka no muri leta kuva mu 2009 habanje guhinyanyurwa itegeko rigenga amatora ico gitigiri cya 30% caramanutse kugeza mu barongora makomine n'abaje nama b'amakomine ibwirizwa shingiro rishasha ryatowe muri mukakaro mu 2018 rikaba atangiye ngo nimwe yerekana biboneka ikibanza gihabwa umukenyezi mu nzego zifata ingingo uretse ko yisunga amasezerano ya Arusha yegure umukenyezi ibice 30% mu nzego
arakoze Edi Claude ni nahazwe abakenyezi bari mu nzego nibo botegereje gukwikionera hafi ibijyanye n'ishyirwa mu ngiro ry'ivyo barekurirwa n'amategeko uwo ni umuhwezo wa Catherine Mabori yahoze mu nama nshingamateka y'u Burundi imbere yo kuba umugambo badasigana y'iprona kubwiwe rero ngo uravye uko ibintu byifashe muri kino gihe biragaragara ko abakenyezi bari mu nzego z'imigambwe batiyumvira abakenyezi bagenzi babo imbere yo kwafatwa ingingo iyo ari yo yose Catherine Mabori
biragoye kuvuga yuko abakenyezi bari mu nzego z'imigambwe bitwararika abandi bakenyezi ariko mu bisanzwe niko byategereza kumera ariko twaramaze kubona yuko byose biva kukungene umuntu yagiye arakurikirana ibintu bijyanye n'agateka k'umukenyezi nk'abantu bakoreye cyane cyane mu mashira hamwe y'abakenyezi usanga bitaho gusumba abandi bakenyezi kuko baba barabonye ingene bikogwa aho bababaye byifuzo byabo barakoranye nabo kugira by'ukuri bamenye aho bo bafashiriza nk'akarorero nka jewe hamwe n'abandi twari kumwe igihe twari mu nama nshingamateka twarashoboye gutoza amategeko yitaho by'ukuri agateka k'abakenyezi nk'akarorero ni nk'igihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ibwirizwa shingiro ryari ko rirasubirwamo cyane cyane ryisunga ibyari byavuye mu masezerano y'Arusha niho twashoboye kwinjiza ibice 30% by'abakenyezi bategereza kujya mu nzego zifata ingingo haba muri leta haba mu nama nshingamateka no mu nama nkenguzamateka turongera turashiramo kandi yuko mu biro by'inama nshingamateka hategeza kuba harimwo n'imiburiburi umukenyezi umwe kubera usanga abari mu biro by'inama nshingamateka ari batatu habayemwo umukenyezi umwe byabice 30% biba byakwiye mu bisanzwe gutunganiriza abakenyezi kubahiriza agateka kabo ntibyari ibintu bigoye cyane kuko hariho amategeko asanzwe yubahirije abakenyezi mugabe ingorane iri mu gushira mu ngiro ayo mategeko turavye nk'ibwirizwa shingiro naho ntazi neza ibiri mu bwirizwa shingiro rishasha abakenyezi bari mu nzego z'imigambwe cyangwa bari mu nzego z'igihugu bogerageza bakaraba ibibuze kuko byose ahanini bihagaze ku mategeko birahagaze no ku mico abakenyezi rero bo kwigora kuraba yuko ayo mategeko yo kubahiriza umukenyezi canke imico isanzwe ikinyiza umukenyezi bakaraba yuko boyigorora
si mu mategeko rero gusaha ngo uburenganzira bw'umukenyezi w'umurundi kazi urahonyangwa muri rusange nk'uko bibaha ku bandi banyagihugu aho bicwa ntibishire ngo bizane mu gihugu cabibarutse bishikirizwa n'umwe mu bakenyezi bahurike mu mari waranira amahoro n'umutekano mu Burundi Makire Hunja amenyesha ko ayo mabi yose aheza akunyugwa no kubona hari uburenganzira budahabwa badahabwa nako nk'ibijanye no gutorana tegamatwi
muri bwa burenganzira rusange ingingo ya 24 ivuga ko umuntu wese afise uburenganzira bwo kubaho mu Burundi hari habaye kandi habandanya haba ubwicanyi bukomeye abakenyezi baricwa nk'abagabo ubuzi rero bw'umukenyezi burabangamiwe n'ubw'umugabo ntakingiwe akandi karorero nubaha ari hafi ni ingingo ikurikira ya 25 ivuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu buzima bwiwe ko tosinzikarizwa amagara ku mubiri cyane mu mutwe ko atanumwe ashobora gusinzikarizwa ubuzima ngo afatwe nk'ikinyamaswa cyangwa kugwe kwiteka nk'uko mubizi mwabibonye gushika ubu abakenyezi barasinzikarizwa ubuzima bafatwa bakubitwa ka bunyamaswa barakuwe ko agateka aho rero ngiye ku buryo bwihariye aho umukenyezi bigaragara cyane ko adafatwa kumwe imbere y'amategeko nashaka ndaguha karorero gatuma umukenyezi mu iterambere usanga atangana na musaza we rero no guha karorero kagaragara aho leta ihakana itegeko rigenga gutorana mu Burundi ku rugero rumwe aho iryo tegeko ryoshira abanyagihugu ku rugero rumwe cyane cyane ku byerekeye no mu rugo kunganya abana abahungu w'abakobwa ku rugero rumwe mu byerekeye gutorana itongo mu Burundi iryo tegeko haheze hafi imyaka 20 rivugwa ariko leta yemanga ritazojaho kandi ritazonganisha abavuka gihugu cyane cyane bene mugabo umwe n'akarorero atanumwe yoharira kagaragara kandi gatuma abantu badatera imbere kumwe ubundi burenganzira bukomeye cyane novuga kandi bugaragara ufise n'ibyemezo n'uburyo hanini leta idatomora kandi idashyiraho itegeko ritomoye yerekeye inzaro hategerezwa gushyirwaho itegeko rishobora kwemeza ko umuntu umukenyezi w'ibungenzi ashobora gukuramo inda bikozwe kwa muganga mu buhinga bwo kwa muganga n'abahinga b'abaganga mu gihe habaye gufatwa ku nguvu umwana y'ibungenzi kubera kugoka k'umubyeyi k'umwana wiwe canke iyo mbanyi ishobora guhitana ubuzima bwiwe cyangwa igasinzikaza ubuzima bwiwe
abakenyezi b'abarundi kazi bazoserukirwa bikwiye batanguye kuja mu ishure ari benshi bakumva uruhara rwabo bakiri bato ibyo bishikizwa na Frederic bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu aranegura ko mu nzego zihari no munsi byibonekeza ko umukenyezi asa n'uwibagiwe mu mukurikire
umubanda utegera yuko mu gihugu cy'u Burundi abakenyezi bagera ku bice 52% mu kuvuga nibo benshi mu gihugu mugabo waraba inzego zubatse uyu munsi umukuru wa leta mushikiranganji wa mbere mushikiranganji intwaro yo hagati uretse ko ari abagabo gusa n'abasoda waraba abagore bari muri iyo leta canke mu nzego canke batwara inzego uraba utwara igihugu uraba utwara n'amashingamateka uraba utwara n'amahenguzamateka abakenyezi bahari amategeko yaravuga neza yuko iyo barimo barashinga inzego abwiza kwitwararika gushyiramo n'abakenyezi ku buryo boshika n'imiburiburi 30% uravye cyane batwara inzego niho umuntu acyabaga ati mu by'ukuri nta kibazo kirumvikana neza kiratumberezwa neza kugira ngo bige batore umuti w'icyo kibazo mugabo kandi hariho kwigisha abakenyezi yuko igihugu ari cyabo nta kibazo cya kabiri ni uko abo bakenyezi hanini uretse no kujya no mu nzego zo hejuru no hasi ntabariyo hanyuma agacaza ikibazo rero kindi nicyo kwigishwa abana b'abakobwa bakamenya ko babuza kwiga amashuri maremare bakashobora nabo nyene kurwanira inyungu z'igihugu
umugerero w'abakenyezi batize cyo kimwe n'abahungu ngo baronke ikibanza mu bicaro atari bya politike gusa nibazoheza ngo batere imbere niko Karoli Nditije arongwe mugambwe y'iprona utemewe na leta y'u Burundi abibona agavuga kandi ko bijya bitigiri 30% mu nzego zo hejuru bidakwiye kuko abakenyezi ari bo benshi mu gihugu nabo nyene tumukurikire
abakenyezi ubwa mbere hoho bijya bibanza babaha za 30% mu nzego zo hejuru mu nama shikiranganje no mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ni bitigira bidakwiye cyane kubera yuko abakenyezi ari bo benshi mu Burundi bari bakwiye rero kunga ibibanza bishimishije atari gusa mu nama shikiranganje na nshingamateka na nkenguzamateka na cyane cyane mu bibanza by'akazi uziboneka haba amashyirahamwe yigenga cyangwa amashyirahamwe yegamiye leta cyangwa mu buyobozi butandukanye kuko abakenyezi ni inkingi mu rugo abakenyezi rero batarose ngo bige cyo kimwe n'abahungu baronke ubumenyi bukomeye baronke ibibanza mu byicaro batari bya politiki gusa ntibazoheza ngo batere imbere kuko cyane cyane iterambere ry'umukenyezi rihagaze yuko aronka akazi kameze neza kangana n'akabagabo akaronka ingurane atabanje guca ku mugabo akaronka akishira akizana bagashinga amashyirahamwe ibyo byose rero biracakenewe kuko abakenyezi baracara imbere mu mashuri baracara imbere mu kuronka akazi batabikosoye rero bijya bice 30 naho 50 baha 50% mu nama shinga amateka n'ashikiranganje bakabahaye ubuzi buboneka mu bisata byose by'igihugu abakenyezi bazoguma bari nyuma ntibabahendeje gusa rero ibibanza biboneka ntibabibanza mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu kandi barabishoboye ko barize bariho
ikibazo cy'ingene abakenyezi baserukiwe mu nzego z'igihugu ngo ni ikibazo kizokwamaho mu gihe cyose kitazoba kiraba ikibazo gishigwa muri politike y'igihugu uko niko Pascal Niyonkuru bivuga umushakashatsi mu bijyanye n'iterambere idakumira muri kaminuza y'i Coventry mu gihugu cy'Ubwongereza atanga karere kuri bimwe mu bihugu bya kano karere byashize icyo kibazo muri politike y'igihugu ntibacizeze ubushikiranganji nk'uko bigenda mu Burundi
turafise ubushikiranganji bo bijejwe ariko ikibazo nyamukuru kiba naho hariho hamwe mu bushikiranganji babishizeho bagerageje kubishyiraho ingorane nuko benshi muri ubwo bushikiranganji cyangwa baburongoye babona yuko ikibazo cha genre kitari ikibazo transversal nuko uvuga ko kiterekeye ibisata byose by'igihugu cerekeye ubushikiranganje bwonyene bujejwe na genre en general muri ico gihe rero biragoye ko ubwo bushikiranganje bwonyene ari bwo buzoshira imbere ubwo buringanire turiko turavuga ntanze akakorero gatoya uko muribuka itegeko gerekeye gutorana mu miryango ry'abafasoni byavuzwe kenshi ubushikiranganje burarishira imbere ariko byaranze yuko iryo tegeko baritora kubera ko ari ubwo bushikiranganje bwonyine yaba bwashiraho ubushikiranganje bwose ku kindi cya kabiri nibaza ko ari ikibazo ni ku isata cyo hasi mu makomini kuko burya ibintu byose niho bitangurira niba ntihenze mu itunganywa ry'amakomine mu iterambere ryayo barashyiramo icyo bita development genre et inclusion sociale harimo igisata kijejwe gupima urugero question du genre ahigeze muri iyo muri icyo gisata nyine cyo mu makomine bariko barapima urugero genre question du genre iri intégré muri development communal bakoresha ama indicateur nk'akarorero bavuga bati umukenyezi cyangwa umwigeme ingene aserukiwe muri commune mu nzego ingene umukobwa n'umuhungu biyandikisha ku mashuri ingene bije ingene yagiye iragabanganywa mu nyene mu commune cyane cyane mu bijanye n'ibyo bya genre ariko nta na hamwe ubona indicateur ipima mbega uruhare rw'umukenyezi muri iryo tunganywa y'icyo gisata cyo kigeze kirihe nibangahe barimo niba barimo baterereye iki ivyo baterereye byamaze iki mu itunganywa y'icyo gisata cyerekeye uburinganire cyangwa se ku iterambere ry'umukenyezi
uyo bwiwezo ubushakashatsi Pascal Dionkuru ni uciusozera Arama kuru urunani goma radio RPA ry'Abanyagihugu radio Inzamba gateka kawe amwe na televizyo Renaissance makuru yarahagaze ku ngingo imwe gusa ijanye n'iserukirwa y'umukenyezi w'umurundi mu nzego zifata ingingo eka n'uruhara rwiwe tubashimire rero mwese mwaduteza amatwi ano makuru mu kamare ko mwashikizwa na
onezime dushimagize
Jenny Bertrand genda kuri yo dushimire usikabera mu hinga bw'ivyuma Jospin Duimana na Aimé Steve niunge ko nibo ariko arafasha kubashikiriza amasanamu aho muherereye ku mbuga hangurukana bumenyi nabonyene turabakengurukiye tubahe isango mu yandi makuru naho ubutaha